aka eneka mina kupendaga. Una, the only thing I have in my life is you. Asichomeka nyavuni kwedaga. Washa pesi kama moto. Tukumeshe hao wanapenda choko choko. Na penzi kama bia nileweshe.